ngalothandolwakho na khawuphinde undiviselento mcwa Obumandi abupheli zizibiliboco zodwa ungusuthi nje wodwa wena iva Andoneli ngalothandolwakho na khawuphinde undiviselento mcwa Obumandi abupheli zizibiliboco zodwa ungusuthi nje wodwa wena iva